Inje na umetolea kwa watu wabaya. Wewe umetoka inje?
Kwa imeleza.
Ukiomba pia unaleta shida. Umetoka inje kwa nini?
Kanga chokunina neno kibernia.
Ungekuona uko mzuri
mnipe.
Mimi sione mimi kama.
Kwa hiyo uko dukna.
Bwana umetoka inje.
Yadima konya wacho ni monchendo.
Wakisema. Mea hamsumbui. Haleluya mkutano.
You know, I don't know, not on our watch, and I found it so interesting. In the Goris and Nan, opinion near Nangoa, they give my video no watch. Anyway, no kadi way, kaka, minemon, miri, ladies, ruakre, mano kadi way. But I do a Roman watch your point, Martin Mangioning, and your watchiga. One bay, one gagi issue, kaka chuo, ruakre. In any chuo, omi freedom mar rwakore kaka gidwaro. Generally, chuo mang'eny gin conservative. Koro ng'ato kubi rwako vest, to wuotho godo kata kadhi town jechel achiel. But, ok ochuno ni kata gik ma expose ng'ato kata kamano. Wan be joma chuo nitiere, wan be rwakruok ma kurwako ru godo. To wan be, wahinyre lakini wavumilia. Ang'o momiyo chuo paro ga ni mon ema korwakre marach to seduce joma chuo. Chun be kurwakoru ma attractive to wan be wabedo ga attracted. Koro maybe rate mar kuvumilia emopogore anto kande chuo koro kanyalo wacho kaka chuo feel nikech I'm not a man. Mi ana wuoyo kaka a woman. Wan be wabedo ga attracted to chuo. Kech wan be wan men, wan women, wan nyiri. Unlike Paul's attract. Otherwise, I wish you would this young bell. Can look up for subscribe or any money. Subscribe can leave your notification bell on. Bye.